Selabara mkiji wakunzi baka basi TV. Amakuru yanyu. Muraho, mmeze neza. Kuri mikro mwikumuna chama ratoni. Niko mwimenye rena mandawa shikilizi gani lo chanzu kanyi. Jogu seri mwike nilindi. Harivenshi wabi dusabzi yuko kubakaru ushakashati. Jika washiswe. Shevre de mamao. Niche tukombati gani hile kuno mwosu. Abantu benshi bibaza ko kugira ngo umuntu atunge biva ku butunzi bw'umuryango. Ubucukumbuzi bwa Ricardo Kanyama bwashyizwe muri kino gitabo cise Cheve de Mama Menea Mawe. Bwerekana yuko ibyo byitwaza byari byo. Niteka ntangere kubona turi hano kugira ngo turabire hamwe ibiri muri kino gitabo nk'uko bamwe muri mwe mwari mwabidusabye. Abantu benshi baba bafite igishyika cyo guteza imbere ubutunzi bwabo. Ariko muri icyo gihe baba bakeneye imitahe ariko batazi izova. Baca baguma barindiriye batazi iyo izova. Bakibaza yuko umunsi umwe umutahe bazawuronka. Ariko kandi bashobora kuwurondera mu kwiyungunganya mu buryo buke buke baba bafise. Ibyo ni byo Ricardo yize ku mpene nyine we yari atunze. Se wa Ricardo yari afite ibitungwa byinshi. Akagira n'ibiti byinshi bya kawa. Yari umwe mu bagabo batunze mu gace babamwe. Abana baginya muko bashaka bari babayeho mu buzima bwiza. Icyaba bagiye muri ibyo ni uko se wamaze kwiza imyaka 40 yarafashe n'indwara giturumbuka ikiramuhitana. Imigenzo yo muri icyo gisagara ibisigo by'uwitabye Imana ntibyahabwa umugore cyangwa abana ariko byahabwa umuryango wapfuye. Babyara ba se wa Ricardo nibo baciye basigarana ubutunzi bwose bwa se wa Ricardo. Uwirongo cy'abaronsi ibisigi bafashe impene zibiri. Imwe bayiha nyina wa Ricardo, iyindi bayiha umugore muto ye wa se wa Ricardo. Aba bagore babiri bose bacya bajya kuba mu misozi. Ubwo buzima bushyashya bari batanguye bwari bugoye cyane kuko bari bamenyereye kurya inyama, kunywa amata, uko bishakiye. Ariko bagiye gutangura kurya imyungu, isombe n'ibijumbu iminsi yose. Abana bamwe basabye mama wabo ko yaba bagira iyo mpene bari bafise bakayirya. Nubwo abana babisaba cyane kandi naho atashobora kubakorera ibikwiye nk'uko bashaka, ntiyemeye kuyibaga. Nyine we yarababwira ati ndugure twa mugina ndabikora ku neza yanyu kuko nubwo ubu mutari ariko murarya inyama hazogera igihe muzohora muzijya buri gihe ndugaye twa mugina. Haheze igihe yamenye yararondotse iragwira gushika bubaye ubusho ku buryo zabafasha mu byo kwishyure, mu byo gufungura n'ibindi byose byo kwikenura. Yatandukanye n'umugore mutoyi we yaciye ayibagara ayirya. Agiye kuramutsa umugore mukuru yaratanga yasanze ubushyo bw'impene mu rugo kuko we yashatse umunezero wihuta gusumba gutegura akazi keza. Nyina wa Ricardo yahisemo korora impene imwe yavuyemo akazi keza kuko yararondotse. Umugore muto yahisemo kuyiyibwa nyene mu gihe abaragwa nabo bibagije yuko bitazo kwigera bihera baca babyifatamo nabi nyuma y'imyaka mike y'ibisanzwe atake bafise. Iyo nkuru isanzwe yatumye Ricardo ahegera ikintu gikomeye ku by'ubutunzi catumye aba umugwiza atunga. Ricardo yibaza yuko kuronka diplome bingana no kuronka ubuzima bwiza. Yaronse impamyabushobozi mu by'imyifato z'abantu ariko yamaze imyaka 3 atararonka akazi kamukwiye gahwanye n'ibyo yigiye kuko yaronka amadolari angana kuri 15 ku kwezi. Mu Barundi yoba arenga gato 50,000. Inyuma y'imyaka 8 yahavuye abona yuko indoto yari afite idashobora gushika. Niho yahavuye amenye yuko kuronka diplome ya kaminuza bidasigura ko ucubaho ubuzima bwiza. Niko guca yiyumvira gukora nka kumwe nyina wiwe yakora ku mpene. Impene twegeranye n'amahera mu gisagara kuko misozi impine yawe idorari 50. Rero buruko yayaronka yaca ayagura impene. Kuko iyo yacaje kuyanezererwa mu byasigura yuko yishe impene. Mugenge ndigwe ko yaciye yiha kugira ashobore gushika ku ihangiro. Ingingo ya mbere. Kwari kuziganya ibice 10 kwijyana by'amafaranga y'abayinjije. Kuko mezi make yaziganya ibice 10 kwijyana yasanga afite dolari 50. Akacakora umugambi muri ya mafaranga yaziganya. Umugambo mwinziriza amafaranga. Ayo niyo mategeko abiri yerekana gutera imbere k'umuntu. Kuziganya, kurangura imigambi. Ubutunzi cyangwa ubukene ntaho bihuriye n'amafaranga umuntu aba yinjiza. Abakene baba bariganziwe no kurondera amafaranga. Bayarondera cyane. Ariko ntibaronka yabakwiye kugira ngo bave mu bukene. Mu gihe umutunzi we aganza amafaranga. Akora adakora yamafisa amafaranga kwiye kugira ngo abeho. Amafaranga ubwo yarikorera. Ingati yo kugira ko. Kugirishike ku ntumbero. Hari umugwa mbere. Umugwa mbere turafisemo umukene ruhebwa. Akoresha amafaranga sumba ayo yinjiza. Nubwo afise umutahe munini. Birangira abaye umukene. Umugwa wa kabiri n'umukene abaye baye. Akoresha amafaranga yose yinjiza. No mu gihe amafaranga yinjiza yiyongeye. Na waca yongeza vyo kuyakoresha. Umukene agereranye. Ntakoresha amahera yose. Yinjiza. Amwe yakoresha yenda akayabika. Kugira ngo azuyakoreshe. Umunsi habaye nk'ikintu cyari yiteze kimusaba amafaranga. Ariko ntiyigera atera imbere. Kuko aguma akenera gukora akazi kugira ngo abeho. Muzotera imbere mu gihe mwatanguye kubika. Ibice 10 by'amafaranga mwinjiza. Hama mukana yakoresha imigambi. Yinjiza amafaranga. Ricardo yaranyuzwe n'iyo nkuru no. Hanyuma cyabishyira mu bikorwa. Inyuma y'imyaka mika bika 10 kwijyana by'amahera yinjiza yagishyira hamwe giwe arariteza imbere yarategera ashika ku ntumbero n'ibyo yashaka gushikako. Turashobora kwigana kano karorero tukaza turabika 10 kwijyana shivye turonka hanyuma tukayakoresha imigambi hamwe ibitangaza by'Imana bigakurikira. Muri make nimba wifuza gutera imbere, koresha neza amafaranga yawe. Gerageza kurabira akarere ku bantu bateye imbere. Gabanya ibintu ugura ariko atacyo byinjiza. Twite yo kugura ibintu bituzanira inyungu, gusumba ibitwara amafaranga tuba twinjije. Turabashimiye bakunzi ba Kuba TV, twizere ko byabanezereye, mutwandikire ngaho munsi, mutubwire uko mwabyumvise, mutubwire ibyifuzo byanyu. Mutugiche twohindura. Nimba hari ikindi gitabo mwifuza ko twobazanira, twagera ku bushakashatsi mutubwire. Ntimwibagirwe subscribe. Ntimwibagirwe kusengeza abandi kugira ngo nabandi bamenye uko twakora kugira ngo twiyungukanye, kugira ngo twiteze imbere mu buzima. Murakoze. Turabakunda cyane. Gumana natwe. Bye.